Benza mukusitha.
Uyazi ukuthi usuyidestroy kanjani impilo yabona?
Sisingakulungisa lokho lokho.
Sithini wenza kanjani?
Angasingakhulumi ngiyacela bami ngicela uhlise isibhamu ngiyacela.
Awubona ukuthi ubhengi fault yakho yonke le.
Uyongazi ngihlanyele lona leli bhantini. Le mina bekumele ngazi ngathi umuntu uzomlimaza umbali.
Kodwa ke bengu honestly. Isibhedlela sonke siyazi ukuthi le ndoda ingozi. How does everyone know ngaphandle kwakho? If anything happens to umbali noma uthulani wazi ukuthi fault yakho.
Sizamile, Kelvin. Ayikho into engayizamanga. For myself, for wena, over and over again. Dikathele, Kelvin.
Angikuzwa ukuthi.
Mina ngisafuna ukuba nabantwana mina.
Durban Gen, tonight at 6:30 on E!